Nyasose mwishibusha Kabilo busu obwinu La mwishita ya guzenda ma
Kabilo busu obwinu
Musube
Sangalala,
kabilo busu obwinu. Kushita shose shamesu,
kabilo busu obwinu.
Musube. Yandi musube umakwebo yandi musube
musube no busubo we
musube Pepo yande monsuwe Woko pionga kwa ande monsuwe
Monsuwe no monsuwe
Monsuwe
Yeah.